Hi guys, my name is Pisel Somagwe. If it's the first time joining me, you are welcome. Please subscribe to my channel, guys. Let's just grow the Maguas community. A le go nakile tshela sontaga le nane go nla rena la ka mmisa a re tumise mo rena ka dina go tshotlhe. Le hone se tlhogo sa taba ya rena e tlo ba melao e le some. A re latele melao ye morena modimo wa rena a re bitse go yona. Melao e ngwe tlhokeng ka gare ga Bible, melao e re tlhakanang le yona ka mehla le matjatji. A le hone lengwalo la rena la le hone re tlobala buka ya dibuka Exodus 20. Yona e ba lega ka tsela ye guys. Re tlobala melao e la e le some pata ka se ba le ka moka guys. Melao ya rena e le some go Exodus 20 e re o seke wa utswa, o seke wa otswa, o seke wa olaya, o seke wa duma tshangwaneng, o seke wa utswa. Ke mengwe ya melao e ngwetsweng ka gare ga Bible e re tlamehile re re letele bana besong. Bana ba gešo ba ba rategang moreneng, a re le gone ke boledi channel le la ka lona lengwalo la Exodus 20. Ke re bana bašo mo leng gona ga re a bolela e re e seke wa utswa, a re ga re tlogelong go iphatle isego tsa rena re utswetsa batho ba bangwe, a re bone ngwane se kgopela o tlo fiwa, a re o seke wa utswa, o seke wa bolaya, o seke. A re melao e ka moka ngwaneso mo leng gona wena lebelela bophelo ba gago gore bo eme kae. A re ga re lebelele maphelo a rena ka se sebaka gore maphelo a rena ga a re latela melao e le sengwe gore morena modimo wa rena a tle a re shogofatse ka metlha le matjatji bana beso. A re ga re mo lateleng re mo rutiseng re mo tumiseng ka dinako tsotlhe, a re latele melao ya gage ka moka e le sengwe ya re fago yona ka metlha le matjatji. E re ge re khunama re mo kgopela re re morena a re gobane Sathane ona ka gare ga maphelo a rena o re labalabetsa tse dife ka gare ga maphelo a rena o rapela gore re seke ra šala morena modimo. A re ga re lebeleleng kgopolo tse modimo a re fago tsone ka metlha le matjatji, a re fela ya go senya re itlogele re lebale. A re morena modimo a rena a re tse a re gopolela go tsona o re gopelela tse di botse tshireletso le bophelo le katlego ka gare ga maphelo a rena. A re fela ga re molatele re motumišeng. A re ke tlo felela mo lekgono guys, please subscribe to my channel guys. I'll see you tomorrow. Guys, let's just go with my first video.